nagira mbanze ndabamenyeshe ko umwungere wanje arafise amafaranga yiwe nta Kenya ntashonje imiliyoni 30 zijyaje nagiye guhiganirwa ndazi ko afise ayarenze tsike ikindi naco nabamenyesha nuko Koli na wenyine ntabwo yarazi ko ndoja muri PRIMUSIC indirimbo Fou de toi namye ndayumva nkumva mengano yiririmba
Simfisi nyemuye ubwoba Fisi nyemuye umwana Simboroka sinaka Guhamagara izina rimwe Je bisaba izina wewe uri papa ndabaramukije mwebwe mwese abakunzi bo umuco nizere ko mumeze neza je meze neza ndashima imana ku mazina ni muco santa nkuko mubibona twagendewe twatewe iteka turagendegwa numwe itariki 30 z'ukwezi kwindwi yarayibaye mu champion wa PRIMUSIC umwaka wa PRIMUSIC 2023 ni Francis Destin de Leiman asanzwe aririmba indirimbo za gospel impamvu imwe itumye dushaka kuganira nawe ni kugira ngo atubwire ha n'urugendo rutari rutabaye runini kandi rutabaye ruto kuriwe reka mbanze ndamwakire Francis ndakuramukite
amahoro cyane ndakuramukije Santana
meze neza
cyane gose
cyane gose tutarandiriye nshaka uramutse ndazi ko benshi barakuzi ariko uramutse abakunzi badukurikirana wongere unabibwire nesuri n'abaguheruka unyiharage hindi presentation
bona baramukije cyane abakunzi b'umuco n'abakunzi ba Francis Destin ko muradukurikirana
n'abakunzi b'umuziki muri rusange
voilà ego n'abarundi bose aho bari mu mahanga no mu gihugu nitwa Francis Destin de Leiman nkaba mvuka mu ntara ya Karusi ariko nkaba mba ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndi umusore nsengera muri eglise yitwa Spirit Garden Church irongowe na Apotre Ferdinand Bright ego nibaza yuko muri make navugije
Francis turashaka rero tumenye mu ncamake mbega byagenze gute wiyumvire kujya muri PRIMUSIC vuga ati jewe reka ngende gutanta amashansi na cyane cyane ko ntibyari byoroshe umuwoshipa byagenze gute eswe byarakorohe gufata ingingo nibyo mu camake
ntibyari byoroshe byari ibintu bigoye cyane kwakira ko mububona ati abantu bose ubu bamaze kumenya nk'umu azawoshipa niba byoroshe gusubira kandi kugenda hari ahantu kuko ntijyari rya mbere nari nagiyeyo no muri 2019
Donc le gari gize kabiri.
No muri 2019.
Urumva cyane cyane ko irya mbere wari wananiwe. Uri mu worshipa irya mbere bya ntiwayabandanije. Kusubira kandi kugenda.
Mbona ikintu cyasaba ingufu nyinshi, cyasaba kwiheba, cyasaba guhumiriza. Ariko nyene narafashe umwanya nyene ndiyumvirize ndani muri jewe ndumviriza icyo umutima wanje unkominika gukora ndanasenga nditegura ndategura impwemu yanje kuko nari nzi ko bitazokoroha hama aravuga ati okay let me go
ndategura ati nari nzi ko bitazokoroha ndashaka kumenya sinzi ko mu kugenda ugiye kwiyandikisha umaze kujya kwiyandikisha kuko uri wa nkubu wavuze urumunyeshengero urumoshi pano kuvuga urumosi y'uburongozi bakubonye wamaze kugenda canke ni ibintu baguhanuje bakakubwira ati no nta na kimwe canke ntunagerageze
bo ndibuka yuko bamwe mu barongozi banje twaraganiriye avo bamaze kumva ko PRIMUSIC igomba ibe barambwiye ati none gamuhungu ntabwo nuwogenda tega we byogenda neza mugabo ko jena nani nana banki nabaga toya sinshaka kugenda muga mu nyuma amaze gufata decision nka jewe naragiye kandi ndabaganiriza no mu pasteur wanje ndamubwira ati no gen kwanza namubwiye namaze kugenda namaze kujya tangura ya audition yaberenga y'ubujumbura eh namaze kugenda ndamubwira ati ega bwa undi nagiye muri PRIMUSIC kandi namaze gupasa nabaye wa mbere ngamu ntari y'ubujumbura rwango kino ni bon keep on bandan
nibyaye byoroshye ndakene kumenya kubera ko hari umuntu ashaka kubona umuntu yatwaye agashimwe ani umwoshi arabimenyereye kuririmba umenga gwari urugendo goroshe ubirabiye novuga kumvuga ngo kanabumenye nk'umuntu asanzwe aririmba nk'umuntu asanzwe amenyereye ibintu byo kuririmba si nk'umuntu atari bwaje kuri scene usanzwe ukora hari even maya usanzwe ukora yo guhimbaza donc zerekana ko umenga Francis Destin aramenyere public umenga Francis Destin aramenyere ama performance wewe kuri wewe gwari urugendo rumeze gute
ego ndabimenyereye ariko competition nyene ni competition ibitandukanye na kujya duhagarara imbere y'abantu tugaperforminga cyangwa tugahimbaza competition ntiba byoroshye kubera uhura n'ama challenge menshi kandi urumva no guhiganwa uri kumwe n'abandi bantu bafise ingabire uko uvuga ati ndazi gukorera kuri imbere ya public ndazi gukorera kuri stage niko usanga rero nundi nawe abize Nubwo rero muba muri ko murahiganwa ntubukiri wowe wenyene numva ntiba byoroshye kamera.
Wowe wavuze ko ni zimwe mu challenge wahuye nazo. Uvuga ati izi vraiment nubwo wamenga ndiko ndavance. Cewe zaratuma mbona ko ibinde courage.
Ibintu byameze nk'ibinde courage gatonya nibaza yuko na ma commentaire nariko ndabona. Amakomantia nariko ndabona abantu ariko baravuga. Bo ubwa mbere wamenga ntacyo yuko birangiye. Umenga nyine ndi strong nkabona ata nta kibazo. Mugabo a la fin turiko turitegurira finale. Harageze igihe ndumva kabisa ko yere umutima uremerewe gatonya. Kwa byari byabaye byinshi cyane. Ariko mu nyuma narafashe akanya ndi concentra ndasenga birahera.
Ari abantu benshi hanini amakomantia yatanguye kuba ego kuvuka igenda amakomantia yarahari. Aka amakomantia yatanguye kuduka igihe muri demi final babonye wa performance indirimbo yitwa Food.twa yaravugishije abamemewa yavugishije aba promoter yavugishije abantu benshi. Est-ce que ariko ikindi nacyo ntashobora kwibagira nuko ntihenze ba Roskana ba Element ba Bruce Melody bara postinze yantuze Francis Destelero kuvyuka akisanga ku ma story y'abantu benshi harimo n'aba star bitatre mutahora munavugana ariko nayo yandi ma comment mabi ni ibihe wa consider
bo sinzi ko ibyo bene ibyo bintu kenshi iyo bishitse umwanya umwe uraryoherwa undi mwanya ukamenga
ufite
ntusubira kumenya
waratwenga undi mwanya ukabaho
ntusubira ko ufite ntusubira kumenya santi muri kuragira muri cyo gihe haragera igihe ukumva umenga uri netre nta kintu na kimwe kiko kiraba
nta kintu
nturyohewe kandi ntubabaye
wibutse ibitwengeje cyangwa ibiryoshe hacaza akababara wibutse ibibabaye hacaza ibitwengeje
kacu guhitamo kuguma hagati na hagati rero ntubabaye kandi nturyohewe
ni hatari hari ikindi kintu novuga jewe kuri jewe bonca iyo za kuba jewe cyara nari numva ko gikomeye ngo mwabibonye ngo kubera Corridor Magic ni umwe mu bantu babahinga mu bintu by'amajwi yari muri jury ya PRIMUSIC ngo Corridor Magic muri bagiye yuko basengana na Francis ngo muri bagiye yuko bariko bahiga ry'amahera kugira bayashire ikigira 10 nuko bavutse entre guillemets c'était ikigira 10 bagishire apotre urumva umwanya umwe umenga kuko urabye n'umuntu yagize yarakwishimiye ama reaction muri jiri yarimwo ukamenga ame mtabira afise rezo kuri wewe nk'ibyo ubivuga kwiki
bo ikintu cy'ambeno irako kuvuga nuko peut-être abantu niba bamenyereye abungere bashonje babakeneye ko amafaranga nje nagira mbanze ndabamenyeshe ko umungere wanje arafise amafaranga yiwe nta Kenya ntashonje imiliyoni 30 zijyaje nagiye guhiganirwa ndazi ko afise ayarenze tsike donc nta ukuntu ameze abantu benshi baramuzi ukuntu ameze iyo ushitse mu biganza byiwe vrema ni gake ugumuko aruri abantu benshi basengera hajya muze mushake mugende mubabaze umuntu wese yaje hajya acha hinduri acha urumva hari ukuntu akwigisha ugahinduka vrema ubuzima bwawe ugahinduka kandi abakeneye yuko umwana wese amuciye mu biganza akura non seulement mu ijambo gusa muga agakura no mu bijanye n'ubutunzi
oya mugabo urabiye hanze turekane n'ibyo mwongera ukaraba kuri murasengana
ikuri turasengana okay
icyo musanzwe ngo yarakwishimiye aho nako nako
icyo nico nagiranze kuvuga ko mugabo nashaka kubanza gusurinya kwanza ko umwungere ntashaka kugira ibintu nk'ibyo ngo kubera dime kubera ko hariho nabantu hariho nabantu afise babana biyo bamuhamad dime arenze ibyo urumva ibyo sivyo ahami ikindi naco no bamenyesha nuko kori na wenyine ntabwo yarazi ko ndoja muri PRIMUSIC musanzwe yarazi ko nabihebye yarabaye etone aho agiye abona pan ndasekwa naserukiye ngahe gucumbura kubera ko iwacu ikarusi bahagiye ndi mu Rwanda umva yara abonye ikarusi nka serutse yaraziti aha a muhungu ntakirimo
ntakize
donc nawe nyene yaratangaye abonye donc nta migambi yari yabaye bwa mbere ngo tubanze tudiskite ngo hakurya babivuze ngo habe ibiganiro ngo hagati ya nakana naka ngo uyu mwana ngo reka tumujyane ya jani ni byabaye
okay ufite ikintu kiganiro ni hanini kugira ngo dutange umuco kuko amajambo menshi yaravuzwe kuko ikintu nzi kuri réseaux sociaux négatif irashobora gutwara irashobora kuba viral cyane gusumba positive cyo gituma uri nga ariko pourquoi rero nk'umuntu pa faire un choix ya food de toi hari indirimbo za his song nabandi badakijijwe peut-être bazidi cyangwa izindi ndirimbo nyinshi wanashaka ngaha mu Burundi zari gupasa kubera iki nka wewe iyo shwa
mbo kuri jyewe ndabibona nk'ibisanzwe kubera ko twari muri competition kandi muri competition ikintu cya mbere baraba uri ufise ijwi rimeze gute hama de wabwize shwa y'indirimbo imeze gute donc rero indirimbo food de toi namye ndayumva nkumva mengano yiririmba ngaka kuma ndayirojeta nkuko ariko uravuga nari mfite indirimbo za gospel
natoye
ndanagenda no muri repetition ku munsi wa mbere biranka ko ndepeta iyo ndirimbo ndibuka ko nabamizishye basubiye bansubije kugenda kuryama tigenda banze uruhuke mu ma competition ayariyo yose kenshi barakunda kwibaza ku kuntu uri kuri experiment bakakuraba nyine kuri kuraririmba ibihwanye n'ibiko biraga mu mutima wawe rero tegeza ku making sure yuko ugize shwa y'indirimbo uza kuririmba uriko uragira rero byaranse ndahigize indi zose biranga kugeza mu gatondo 9h bagarutse abamizishya barambaza bimeze gute ndaye nawe ati ntakundi nimugire food eto hama ngiye kuririmba cyane umva biramacingana nibyo nashaka gukora numva ndiko ndaye prima moneza kandi jewe sinabibona nk'ingorane kuko indirimbo z'urukundo sano ndaziririmba mu makaroke ya mariage donc sinabifata nk'ikibazo mbone nk'ukumenga ndamenje nk'uko abantu baciye babifata
donc nubwo bwoba bwa makomata bwo kutaza gutahura wari ufise sino we muri wewe
wari sino bonje mpora ndabikora kandi no mu mashengero abo dusengana n'abasenga handi baramamagara mu makaraoke ya mama yaje yawe kandi tukaririmba nkaririmba indirimbo z'urukundo kandi nta muntu n'umwe yari bwabikritike nta muntu n'umwe yari bwabibone nka nabi ariko ubu peut-être nibaza yuko byari bifatanye ngira n'ubwoba kuko ishengero rimaze kuburira abantu benshi muri PRIMUSIC
navuga tuko tuja ku musozi w'ikiganiro urashyitse kuri finale Francisco ntwari wambaye byarekana ko sindi ko ari ubizi kuza kuyitwara PRIMUSIC ariko warabibonye ko no mu bo mwari kumwe niwe muntu wari uberewe cyane icyo kintu nacyo kivuga ati wari uberewe si jeje nyenda bikubwiye donc wamenga wari ubyitetse byari bimeze gute
bo igituma nari nambaye neza ni kubera ko harya n'abandi burya bari bambaye neza rwose ni ukuvuga ni kubera ko muri finale bari batubwiye ati make sure ko muberewe kuko ningene uza kuba wambaye turaza kubikota donc nk'umuntu akeneye amanota rero utegezwa ku bimwe byanditse mu ijambo ry'imana ngo iyo umuntu uyu muntu ngasiganwa ngo yitegura muri byose
donc bavuga ati je amanota yose nta kancaruka
rero umba tegeza kwitegura mu mpande zose kavuga ati no munyambaro nibacayo baze ku minota rimeze neza
okay PRIMUSIC urayitanye urabaye umuntu mubo kuko sinzi nombre y'abantu kuva bigitangura gushika bihere finale iheza n'abantu batandatu canke 10
batandatu
urabaye uwa mbere ama kandi niwe muntu yahuye n'ibintu sinovuga bikome wahuye n'ama ma contre-attaque ma découragement je n'umuntu akurikiranira hafi gospel na abantu benshi no muri bagenzi babo babaririmbye bavuga nabi urayitwaye don yari meze gute sentiment yawe yari meze gute kukumenga don biraryoshe kose ariko ndi mwanya mfana
bo bien sûr ni bimwe namwe ndakubwira kare ntushaka ku enjoying afo yo waciye en fait ibintu ikintu watsindiye biciye mu ntambara nyinshi ikintu wakuye mu nduru nyinshi ntushaka ku enjoying nyene nkuko wategezwa ku enjoying mu gihe wo kironka mu maho so umunezero nari sonse kugira sinawugize wuzuye kubera ibyo bintu mugabo tout simplement naragiye ndavuga ati okay imana ishimwe ku impaya kandi kajyo peut-être ko kuzoba prouva yuko bihenze naho natwaye PRIMUSIC nibisigura ko nzo cyashita cyangwa ngo ngire ikindi kibazo navuga ati urakoze mana rero kumpaya kajyo ko kugira rero nkore subire nereke abarundi yuko bari hende singiye mu nzu itariyo njya nyene ndashaka kubandanya nkakora ibikorwa by'Imana neza
okay ni wewe nyene wivugira ati abahaciye ishengero rirafise ubwoba yuko abahaciye bagiye babahemuka cyangwa bibananira kubandanya ariko we Francis nubwo bwo buvuga ko butahura niye assurance ikurabaha kugira bamenye ati je Francis nubwo nahaciye ndacari wa undi sinzohinduka
bo je nibaza yuko assurance no baha mu majambo ntiyo bayumvikana nibareke dukore banyihweze
donc
bizere mu nyihweze hama murabe ivyo ibigira bikoreke
ikindi kintu novuga cyanyuma intuze ya PRIMUSIC yari ifise icyo navuga nk'ikivugo bavuga ati impano yawe niyo mateka yawe nka wewe watsindiye PRIMUSIC byo kuri icyo kivugo kirawanye ama ikindi naco mbega nk'abandi bantu petetre kubera genda twara aba worshipa benshi petetre boba bari bamaze kwiyumvira kugenda ariko bakaraba ibyo bintu bazohura na bavuga ati no nta magara nifite ikindi kintu abo bahanura ikindi cyanyuma mbega biroroshe nka wewe nk'umu worshipa nyine kuko wavuze ko ntuzobiheba ntungiye guhinduka kumva ko uzokwamamaza kuko bashizemo inoti bajya n'abadandaza bashaka amahera aboneka kuzo kwamamaza Primus waguki
okay kuri kya kintu wambajije ngo icivugo ego kirahuye nivyo je nipfuza kuko inyuma yo kumpa kaya gashimwe nzobandanya bikorwa kandi ndazi yuko brarudi ntizokwicuza ya nzokwigira yicuza izobona yuko amafaranga yashitse aho yategezwa kuyashira nyine hama ica kabiri kumuntu yumva yo bayifuza kuzojayo ne jese no guhanura nka jewe ngo ujeyo ko mwarabonye na je ayo nabonye mugabo ukaba Yesu Kristo yavuze ngo sinzobasiga nk'impfubyi ngo ariko nzobarungikira ngo wundi mwiza cyangwa wundi mugenzi turafise umugenzi turafise umukunzi twa mpemu yera umukunzi vraiment aratesa gose iyo muhaye umwanya mukaganira ukamubaza ibintu byose aragukonseyanye nakakwereka ibikenewe n'ibidakenewe kuko Yesu niwe yavuze ngo azobarongora ngo mukumenya kose donc take your time with him hama muganire
umubaze
igihe hazoba haje competition nk'iyo wicarane nawe umubaze est-ce que wewe ubona nogenda hari hama niya gukonfirma kujayo ibana uzoce ugenda kandi genzo wanda gushigikira mwe mu irani ya gushigikira genzo wanda gushigikira n'abandi bantu bose bazogira gute mugasi ndakugiye ngo ucugende uriruka no ho le temps d'abord yo kubanza kuvugana n'umwami hama ikindi cha gatatu wavuze cyo kwamamaza Primus no kuvuga kwamamaza Primus na yandi masezerano aza inyuma ya competition
ah bitaba
rero ibya competition ubu byaraheze no kuvuga nti turasubira kandi tubonane na Barudi twicare tugire ayo masezerano yo kwamamaza no kuvuga ayo masezerano niya haba yo kwamamaza niho nzoshobora kumenya ico nishura kuri ico kibazo cha gatatu.
Okay. Rika ndagushimira cyane ndangiza ndagusaba akapera. Sinza kugusaba fudo twajewe. Ndiza gusaba imwe mu ndirimbo yawe inziza kandi ikunzwe papa.
Simfisi nyemu yubgoba fisi Nkemuyungana simboroka sinaka guhamagara izina rimwe je bisaba izina wewe uri papa I call you papa and ask you what's the next oh uri wewe uri papa that's how I call you and ask you what's the next oh uri papa.
Francis, reka ndagushimire cyane ku mwanya wawe. Ni byinshi navuga gute. Je narangiriwe amahirwe yo kukumenya n'imbere kuja muri PRIMUSIC. Nubwira abantu bariko baradukurikirana tugumye tuvuga ntibyohera. Tuzopanga n'ibindi biganiro bya Sundays ko niwicaye hari n'ibindi bwiye uzokora. Ni donc uri novuga uri comme un monde à découvrir. Uruzuye juste ikiganiro kimwe juste en entretien n'umuntu umuntu ntiyokumara reka ndabashimire cyane namwe rero mwese mwadukurikiranye nizere yuko hari umuco mwinshi mwaronse ariko kandi ndabatumirira musangize iki kiganiro kuri benshi bashoboka ariko kandi mumukurikirane Francis Teste ku mbuga ziwe asanzwe akoresha mubandanye muri aba papa mwitega n'ayandi ma projet azoza Imani wagire neza mwari kumwe na Mucho Santa.